umama uNtombi wakaNgcongama, uzalelwe eMlazi, wafunda khona, wakhulela khona, wayeseGhana ngala, eseyisakhamuzi la eGcilima.
Yebo. Hayi. Ngiyethemba balalele sebeyakwazi. Ma bengicela ngoba into esemathenjwe manje ile esanda kwenzeka ukuthi uZuma abamvumeli ukuthi abe seParliament. So kusho ukuthini kumina neMK lokho? Awucabangi mhlawumbe ukuthi kunendlela ekuzona affect ngayo noma ivote mhlawumbe mhlawumbe izona affect in a negative way leyonto ukuthi angabikho eParliament ekubini akathi bathanda yena uZuma abantu bayamthanda uZuma.
Ngokubuka kwami akunayo effect ukungabi khona kuka babu Zuma eParliament. UZuma uyinjini emva kweMK eyile parliamente engayanga akuzukuphela umfutho wokuvota. Remember ukuthi mangabe siyovota abantu abaningi bekunalento ukuthi ubuso bakhe noma ikhanda lakhe lizovela yini kwi-ballot paper. Ukhona kwi-ballot paper abantu bazobe bevota angeke baze badidiseke. Loku kokuthi akazungene eParliamente akusi-affect ngalutho, naye akuyi-affect impilo yakhe ngoba vele he is still enjoying ama pays akhe ukuba u-former president. So mhlambe ube usemdala vele uyazi. Futhi yena as long as kukhona i-magic yomqondo wakhe eqembini. Uyaqeqesha, uya director.
Okay. Hayi ngiyakuzwa ma uyayibeka. Ma kade abantu bakhathele ukuthenjiswa. Izinto zingenzeki. Ziningi izinto. Abantu bakhathele nje ukuthenjiswa izinto zingenzeki. So bengikhalela mina ukwazi ukuthi if kuwukuthi niyalithola ithuba, niyangena in power. Nje, awungitshele la kwaXolo, singakhulumi nge-South Africa. Sikhulume nje, kule ndawo esikuyona kaXolo, yini esingayilindela. Bengicela futhi mawukhumbule ukuthi yabona nje basikhuluma nje namanje. Ikhamera sibukele. Kumlando yaqopha, ngithi yabo. Uma kuwukuthi niyangena in power, ngelinye ilanga abantu baye question ukuthi wathi yabo. So ke ube careful emagameni ozobeka, alright? So bengicela ukubuza ngempela ukuthi yini esithembisa yona ukuthi if ngase kuthiwa siyanikeza lethuba niyaphaza, yini esizoyibona ishintsha?
Ziningi iy'nkinga esibhekene nazo. I-South Africa yonke iney'nkinga, kodwa njengoba silakaXolo sisendaweni yasemakhaya. Uma sithi i-South Africa yonke iney'nkinga, faneke sikhumbule ukuthi ey'ndaweni zasemakhaya ama-problems aphindaphindiwe. Akufani, akusoze futhi kwafana. Into eyokwenza kufane ukuthi kungene iqembu eli-understandayo impilo yasemakhaya, elinabaholi abayi-understandayo impilo yasemakhaya ukuthi kuphilwa kanjani. Ngisho njengoba njengamanje impilo yasemakhaya ikude nendlela esasithenjiswe ngayo ekuqaleni. Akekho wayazi ukuthi from 1994 to 2024 umuntu omnyama uyobe esingebhala ehamba eyozimbela umfula ngoba amanzi awekho. There is no clean running water ey'ndaweni esihleli kuzona, especially la sihleli khona kaXolo ngaphansi kwa abantu bayawahluphekela amanzi. Okokuqala lokho, imigwaqo asikakabi nayo.
ukhumbule ukuthi uzohlulela emigwaqweni, right? Khona into engifuna ukubuza yona ukuthi if ukuthi niba in power, okay? So nje sike sikhulume ngale yamanzi kancane, ngale yamanzi kancane kanti ibalulekile eyokuqala empilweni yomuntu. If ukuthi niba in power, right? Angithi amanzi asinawo njengamanje, let's say niyanikezwa ipower njengamanje, yini nale nizoyenza ezoshintsha ukuthi amanzi abekhona?
Okay,
amanzi aclean.
Kade amanzi ekhona before uma kuqala nje inkululeko bekhona, kunamathephu, kunamapayipi. Ngicabanga ukuthi maintenance yaleyo infrastructure yamanzi ila konakala khona, amapayipi onakala, ablocker, avuza, anga maintainwa, anganakekelwa. Kuthe kusuka esikhundleni sokuthi kulungiswe lawo mapayipi, kwaba khona i-alternative la kaXolo yokuthi kwakhiwa ama-borehole. I was thinking lawo ma-borehole mayakhiwa azotha amanzi mayephuma adirectwe kula mapayipi akade directwe amanzi ahamba ebantwini, kanti abantu kuzofaneke bayowathutha ngamabhala from the boreholes. And lawo ma-borehole, remember, asebenza ngesola and at times awabi khona amanzi awaphumi. Kunabantu abadala abahlala phansi ekugcineni la bengakwazi ukufika khona bakhe lawo manzi. So uma ngabe i-MK njengoba izowina, uma ngabe i-MK ingena in power, into yokuqala ekufaneke ilungise leyo infrastructure eyayikadivele ibuyiselwe esimeni sayo. Lawo ma-borehole akhona amanzi adirectwe to those pipes ekade zikhona. And bese kuba khona inkinga yokuthi sometimes amanzi awaphampeki ngenxa kagesi. Siyamthemba kumsholozi uke wawulungisa ugesi kade ungekho, wawubuyisela esimweni sawo. Ugesi sangaba nawo, sasaba nawo for the longest time. Nakuke sekungena uhulumeni kaRamaphosa sesibuyela futhi kwi-load shedding esasesikade siphumile kuyona ngesikhathi umsholozi engenile emandleni. So lawo mandla akhe nalobo buchwepheshe bakhe nalabo bantu ayebasebenzisile basekhona, basazobuya balungise isimo sikagesi izwe lingabi mnyama kanje.
Guess wadala, angifuni ukukulibazisa kakhulu kodwa ngizothi nje futhi kancane ngiphile ngithi uma ucabanga, right?
Yebo.
Njengoba iqembu leli eliphikisayo libona libaluza lingatheni uqhekeko, ngicabanga ukuthi bayalibona. Uma ucabanga nje sozicabangela wena njengoba bebona bonakala, right? Why lezi zinto zishoyo, why bengenzi balungise lama-infrastructure la washoyo, benze le nto eshoyo? Ngicabanga bashintshwe yini?
Ngokubuka kwami, ngoba angikwazi ama-problems ababambene nawo ngempela, kodwa ngicabanga ukuthi kuba umdonsiswano wokuba ukuthi iqembu libe namakhempu amaningi ngaphakathi. Okugcina omunye mayeshinto ingasaphothwa ngoba ishiwo yilo okwaziwa ukuthi uhambisana nosibanibani. So amaqembu amaningi oniwa yileyo nto ukuthi ngaphakathi kube ne-fraction yamakhempu.
Yebo. Ngikuye ngidlulele kweyomgaqo obusakhuluma ngomgwaqo.
Hey, imigwaqo yethu ayimihle. Njengoba ubhuqu angithi kuye kufike ugreda ulungise, but awufiki mhlampe nize niwucele phele unyaka wonke, mhlawumbe uthole ukuthi ugreda ufike kanye. And ukhumbule ukuthi siphile ey'khathini zey'khukhula manje, i-global warming ishintshile izinto, kuvele kunetha iy'mvula lezi ezivele ziwugugule ziwuqede. And uthola ukuthi-ke manje aniwutholi mani ufuna kuthi uwodwa ugandaganda usendaweni ethile anizukwazi ukuwuthola. Kunzima nje kuhlangahlangene. Siyafisa ukuthi uma kuthatha i-MK lezo zinto especially ey'ndaweni zasemakhaya izibheke, ngoba kuke kwaba ne-suggestion yokuthi ngoba-ke itiyela liyabiza, uhulumeni uthi itiyela liyabiza, uhulumeni wethu kangithi sizwa ngamakhansela.
Yeah.
Izinto eziyinqumo zakhona. kwaba nombono othi what if kufakwa ukhonkolo emgaqweni bese kufakwa ama V drain, ukhonkolo will never be as expensive as it is. So kwa ukuthi ke amakhansela amani wathumaka suke ezobuya ke nempendulo ethi hayi sifakile into ikwipipeline. Pipeline unomphelo liyoze liphume lelo kungene elinye. So izinto zethu ziphambana kanjalo. Siyafisa ukuthi okay uhulumeni mayethe akanayo imali akasifakele phela ukhonkolo onama V drain.
Mami abantu abaningi bahlezi benombuzo othi uZuma walithola nje ithuba waba yi-president for isikhathi esingaka, yabo mhlawumbe sikhulume nje nge-land issue, yabo ukuthi why engazange ngesikhathi sakhe ayibuyisele imihlaba yabantu. Uzoyibuyisela kanjani manje ebesitholile isikhathi sokuthi ayibuyisele? Uthini emntwini obuza lo mbuzo uma ngixoxa?
Esivumelwaneni esenzeka
ngekhodesa la kwenziwa khona ama sunset closings ukuthi umbuso kuyabuyiselwana kwenziwa njani. Thina abantu abamnyama azange kufike la ekuthenini. Ngiyacabanga ukuthi abantu ababexoxa kukhodesa ngisho ukuthi bona kodwa they were under pressure yokuthi akukhululekwe, it's been too long. Bangayibhekisisi indaba yama sunset closings ayethi abelungu they will remain with the land abanayo baphinde bagcina amabhizinisi abanawo abebewathole ngokungafanele. Yingakho kwi-constitution usection ye ekhuluma ngomhlaneke ishintshwe iyona lento eyenza ukuthi siMK sifisa ukuthola i-2/3 majority ukuze kulungiswe le yanto ye expropriation of land.
Okay, again ngizocela ungenze le backlay ukuthi okay usephethe why engashintshanga ngaleso sikhathi why.
Ngiyakuzwa uZuma ngalesikhathi ephethe lezinto zemhlaba zifuna ukuthi zibe stipulated kwi constitution. Ngesiwuphatha ngesikhathi sikaZuma azange uyithole 2/3 majority. Umuntu okwakufanele lungise lento owayethola 2/3 majority kwakuthabo Mbeki noMandela. Ngesikhathi sikaZuma angithi la kwaphuma khona igwehlu ANC yangawuthola 2/3 majority to address these issues zokushintsha iconstitution.
Chaza ukuthi kusho ukuthi even noma uZuma wayefisa but wayengenawo amandla
wayebanjwe iconstitution ukuthi lezi zinto zifuna ukuaddresswa khona. And uma bezise enkantolo ukubona ukuthi izinto mhlambe ngiyalinganisa iDA mayi enkantolo ifike iwine ngeconstitution yethu ngoba iconstitution yethu ivuna bona belungu. Thina leya constitution isasicindezela, it's not an African constitution e-address ama issues abantu abamnyama base-Africa ngomhlaba wabo. Umhlaba wagcina kubona belungu, remember bathola u 87% womhlaba, thina sama no 13%. Kulokhu kumanje kusalwisana ngengonyama trust okuwena umhlaba wabantu abamnyama futhi owamawa okungelona umhlaba olungela ukuthi kusetshenzwe kuwona.
Anginalo ulwazi ukuthi kwenzakalani kodwa khona la bethiwa kubuyiswa khona imihlaba abantu benikezwa izimali o-50 something thousand bekwenzakalani lapho uyasikhulisa isikhathi
la kwasuka khona imisindo abantu bexabana khulumisana. Leya nto iyona le efunele i-address ngoba abantu babethi makuthiwa kwakuyikithi la kwakhiwe khona iSanlamia but isandla mina izusuka uhulumeni futhi ozophinda nika abantu abathi kwakuyindawo yabo labantu basesandla mina abahlala khona abakeep imali bona ubona uhulumeni futhi okompensator abantu ngoba ithi i-expropriation abathintwa abelungu ezintweni ababezitholile ngokungemthetho lawa ama sunset closing iwona ibambile
so ke asithi because angifuni ukumaka angiclueless mina about lezinto kodwa ngifuna ukunderstand okay yabona abantu abathola imali if ukuthi mhlawumbe i constitution yashintsha njengoba sebayithola imali does that mean sibekudayisile lo wamhlaba wabo bona
ngiyabona seba udayisa abasenawo bona ngoba sebayithola imali futhi leyo mali bayinikezwa uhulumeni emalini yesabelo saka land affairs
kodwa ke mina I think that inabo bahle umuntu olambile umnikeza 55,000 yabo ukuthi leyanto angisho angifuni ukuba angazi kukhulu ukuthi umuntu ale ebe elambile kodwa futhi manje na lo muntu uyamanipulator angazi ukuthi ngayibeka kanjani lento because ulambile but at the same time futhi umthathela into yakhe forever awubona ukuthi lento ibe unfair
very unfair very anti abantu ngaleso sikhathi they were very excited bengayiboni in the bigger picture ngoba kuneyindawo ngempela obonayo ukuthi la babengayisebenzisa abanye ba abayithathanga imali bakhona bangayithathanga imali bagcina imhlaba yabo kodwa ayisebenzeki ngoba mawuzosebenza umhlaba remember kufanele kube ukuthi unolwazi lwalowo mhlaba ozowusebenza ukuthi mhlambe kufanele kutshalweni khona kufuneka oganda oganda kana bayabiza laba bantu abawu ababezonikwa leyo mali bathi abayithathi still abakwazi ukuyisebenzisa leyo mhlaba ikhona
mabe ngicela ukubuza ufuna ukukhuluma la
yes okay so ngikumamele ngamncungama ne njengoba ukukhuluma and I think into engiyipick up right ukuthi uZuma I think it's been well documented ukuthi uZuma i phrase nje ethi radical economic transformation yakhona uZuma right of which iparty iANC inama internal processes akhona okungenzeka ukuthi lawo ma internal processes agcina ebanga ukuthi ezinye izinto zigcine singa-adoptwanga right so and okay siyambona manje uZuma ukuthi uyabuya with the MK and it's quite clear ukuthi even the media inokuthi Zuma has unfinished business right so kodwa uZuma ama utterances wakhe from the beginning wathi ngenza lokho ukusave iANC do you not think ukuthi uma ethi uZuma angisayazi manje position yakhe ukuthi kuphi but mengabe uzuma ethi ngifuna ukusave ANC and then ke wonke lama policies lawa awathembisayo nanana do you not think ukuthi he runs the very same risk ukuthi athi okay nge MK ngifuna ukusave ANC but njengoba iMK isimile yodwa ngiyayithatha futhi ngiyifaka ku ANC do you not think futhi ukuthi sophinde sibe naleyo nkinga futhi once is absorbed back into the ANC futhi kuphinde kube khona leya nto leya that factionalism le bureaucracy leba khona within a political party as big as the ANC angazuma ngiyenza ni sense ukuthi I do feel like ukuthi the biggest hindrance to development in a state esirulwa i party as big as the ANC is the internal fighting and within the party itself so do you not think ukuthi uZuma runs the risk of ukuthi okay seyifomile ke le MK nanka ama reforms efuna ukwenza nanani but once yaphinde yabuyela futhi ku ANC kuzophinde futhi kuphinde kudinga ukuthi niwakhlale kuboniswane emataflini kubhalwe kwenze zonke lezi ngiyayenze sathi
angazi kwenzeka kanjani ukuthi i radical economic transformation as of the ANC eyayithathwe enkomfeni emangawonke iphinde ifactionalize futhi ngaphakathi kwi-ANC ngoba mawuzokhumbula kahle ifaction ye-ANC labantu akade bengahambi nalaba abanye khona laba abe Stellenbosch laba balalela abatshelwa abainstructwayo abangenama backbone abangakwazi ukuzimela abalalela ukuthi thini i-white monopoly bese beba against the RET bese kube ngathi faction lento ethi RET was a policy eyayi adoptwe kwi conference ye ANC ukuthi makwenzeke the radical economics akusheshe ukuthi abantu babuyelwe umnotho asebeya factionalize ke kanjalo okay nangokuzuma umphathi we MK uyimember ye ANC ithini lento kuthina isho ukuthi uthi uzuma uma ekhuluma ngo December uthi I am a member of ANC I will remain a member of ANC till I die but in this election of 2024 I am not going to vote for ANC I will vote for the newly emerged MK party because the MK party inaleya tradition yokuba uyakhumbula formation of the MK ukuthi formation of the MK yafika no nokuthi akushintshe izinto ngokusheshsha so naleyo mindset yokuthi izinto kufanele zishintshe ngokusheshsha babe naleya military understanding ukuthi akuliwe makuliwa so iMK is a party ezoguqula amatafula ukuthi olicapital lekuyiyona instruction uRamaphosa uzwa ngayo akwenzi lutho engezwanga kumaboss akhe so ama uRama uzuma uyena yedwa kubahola bakhona la asebeke basiphatha kusukela kuMandela kuze kufike kuRamaphosa ongezwa ngabelungu ukuthi akwenzweni uyena yedwa okwazi ukulwela umuntu omnyama owazi inhlupheko womuntu omnyama ohlala emakhaya nabantu abamnyama ophila njengathi owazi igravel ukuthi into enjani laba abanye they were nurtured by ama families o Oppenheimer even if bese kudingisweni to be honest ingane zabo were taken care of by the Oppenheimers and the Memels so into eyenza ukuthi bangamfuni kakhulu ukuzuma ukuthi uyenako ngasidanseli isiginci sabelungu uyenake lo esithembe yena ukuthi angamkhiphi umuntu omnyama ekuhluphekeni
so do you think ukuthi because ngisamile kulombuzo ukuthi uma ngabe buya ke manje with e obviously politics is a numbers game right so yeah. If ebuya back to ANC with ama numbers do you think ukuthi okay number 1 do you think ukuthi he will have a big enough swing or sway with ama numbers athole ku MK so that ezokwazi ukuthi because ANC within itself iba nama policy conference do you think ukuthi he'll be now in a stronger position ukuthi whatever he says can go in a
with the numbers whatever you say goes with the numbers ama numbers ayo only weapon ayo only background ukuthi ukwazi ukuguqula izinto
So uyayibona ifuture mhlambe iMK ama imizwa ngani lesingisi
coalitions
no the coalitions ama principles is it principles la acisha abifane nawe
ideologies
the ideology
acisha ukufana ne MK So we are born a MK and a FF. Uhlangana.
Umphathi noma umongameli we EFF political ingane kaMsholozi political
ingane kaMsholozi
noma ngabe wamqxosha ekugcineni
ingane yakho phela uyayijezisa angithi nawe ekhaya kuthiwe phumele eminyango lale eminyango kodwa ubuya uze ekhaya. Okay, politically, uMsholozi uyamzala uMalema. That is why ama ideas kaMalema efana nawe MK ngoba into ayincele
kuzuvela.
I problem with into ye land njengoba kade ubuza iyona constitution and the EFF is not the only organization or party in South Africa elwela umhlaba. Remember there was Azapo, there was PAC ababethu umhlaba, there was Mxitama Land First.
Yeah.
So bonke but bakhiwa i constitution iyona ke eyothi uma kutholakala i 2/3 majority kwazi ukuhlala phansi kulungiswe leyanto eyoniwa laphayana uzubona ukuthi i constitution yethu ayisizi ngalutho. There was emva kwe codes emva kweingxoxo sebexhawulene sebenze yonke into benze iparty enkulu iparty kwadanswa and uRamaphosa there is a clip eshoyo ukuthi ujabuliswa ukuthi ubona uRuth Meyer dansa kakhulu. Uzubona ukuthi uma uRuth Meyer wayephucwe amandla, yini eyizomdansisa kakhulu. Shuthi wayejabulisa ukuthi sixoxile kodwa ngiwinile. So abelungi bawina kwiCodesa. The simple. Thina we were robbed.
But some people would say uJacob Zuma was part of iCodesa. He was...
Okay. uJacob Zuma was part of iCodesa in the beginning.
Jacob
Zuma, Thabo Mbeki were part of iCodesa in the beginning. Nobody knows ukuthi kwenzakalani base beyakhishwa kwafaka uRamaphosa noSakhe Maxhozoma. Bonke they were not babengewona uRamaphosa nje was never a politician. uRamaphosa joined the ANC in 1991 for the first time. Ejoined the ANC ngo 1991. Eqhamukapi eqhamuka kwiNumsa. Nakhona ungazi ukuthi ungene kanjani kwiNumsa because he never worked in the mines.
Okay, ngizocela ukuthi ngiphile sithi kancane kuyisisonto zasiyibuyise because angazi mhlawumbe sidala ngendlela ehlukahlukene. Yabona nje basikhuluma kanje. South Africa indawo enkulu. But ngiyabe ngibona engathi kwaxolwa indawo encane, right? Futhi uma ukwazi ukutesta into i-system, uyitesta kusheshe kubonakala ukuthi lento iyasebenza, okay? Ingakho ngithanda ukuthi kakhulu sithi nje ukukhuluma ngendawo yakwaXolo. Ehe. Ngicela wonke umuntu ongiswayo because abantu into baya-ke wathi umuntu uma into meyizwa abese eyenza into yakhe yabo yakodwa ngifuna ukuthi ngizwakale kahle. Eyi ngijwayele uku-oda izinto zamafoni eShakespeare. Ngiya-almost enjalo nje uma ngilungisa amafoni kwaze kwaclean eShakespeare. EShakespeare akwenzakali nangephutha uhlangane nephala. Nangephutha, okay? Kune-group elapha eklinayo. Angazi ukuthi angifuni ukuqamba manje angisho ukuthi ngiyayisapotha yabo ngoba mhlawumbe angazi mhlawumbe kunesihluko esenzakele yabo. So angazi abanye abantu khona abantu mhlawumbe abasensitive mhlawumbe maseza kuleyo topic yabo. But ama-result uma ungena uyabona into awukwazi ukuthi ukuthi ama-down payments obuyindawo nje uthuthuthuthu uthi mhlawumbe uhlweliwe usabe ukuthi uzobanjwa inkunzi yakhe yabo. Kodwa ngithi mina ngiyabheka ama-result endukula bayana yabo. Nomfuna sibuyeka nje ebhayibhelini kukhona indawo ethi ingane yakho uma yona uyayohlwaya
Yabo, ushipha yibili. Yes, elingcwele. Ngoba laba bantu labayana babehlakaniphile bazi ukuthi ingane yakho ifunga ishaya ingane yakho uyithinte izo uma seyisele nezihlobo izongafunga kuwo wonke umuntu ngoba ayikho discipline ndale yabo. Yes, bafika bengokokhe bashitize besicabanga ngayo ayikhuluma nayo. Nisho futhi ukuthi uwrong, ungizwe kahle. Okay, ucabanga ke so. Ngithi uma ngithi ngiyabheka mina, mina ngibe yiphara ngithi for the minyaka ilengo 15 angithi yakwalontela ngiqale konsabo mandrex yonke into then ngiyacabanga la ngithi mina uyazi mina ngazi kahle uyabona khona futhi indawo ebhayibhelini again ethi Stella alizanga ngakubulala nabhubhisa yabo isela even iqhala isikola but kubone bewalibhakha ukuthi libaleka kangakanani okhobisa ithi lendaba ezobulala ethi sikhona funa ukuthatha liyazi exactly uzolizwa khona indaba yangiyakhona ngithi ke mina iphara zizobe zothatha lento kodwa abaholi noma abantu laba esilaba angithi manje sikhuluma fact sikhuluma ngale system kunabantu abangabenzi ukulungiswa yabo iphala lithatha leyo nto balifuna ukubhema but labantu bayakwazi ukuluthela umphakathi wonke umuntu awuluthela umphakathi wonke angithi yabo iminyaka ngeminyaka so ubani iphara la kahle kahle yabo ubani iphara asesibuyele lanake if kuthiwa beninatshiswa amaphara shepstin kwabaclean angisho uma bashaya abantu right but same system if kuthiwa isetshenziswekho emaphareni wangempela wabothi ngabaclean
things will change for better
so angisho uma buyele nduku
no but I think for ababukeli ne no uqinisile
yeah
the only way ukushaya lelo phara lelo which is in this case a politician is through the vote
ngiyabuza fana okay got that okay ngicela sibuye okay ngiyabuza okay kodwa ngicela sibuye la ngicela sibuye la ngiyamuzwa ukuthi ungana nami lapha yabona icibini unokhula ama truck asuke sengathi uma kufaka umgwaqo noma between Harding and Murchison adlula lapho umgwaqo right
basekuteleki
ngoba abantu basebeteleki abantu bala icilima abateleki ingakho bexhashazwa njalo laba abantu basebenzisa amandla uyayibona lonke le uyabo so sengisho ukuthi mina yes sengisho ukuthi ukuba soft kwethu don't you think
ngiyay understand le nto esho engisho ukuthi we need to be responsible right we need to be responsible even now we has ukuthi even let's say okay case in point sikhuluma ngecili mangithi
yeah
ubonile ukuthi kwenzakaleni abantu kade be ku forum it's a good thing
yeah
it's a good thing ukuthi si tekhlishe kodwa ubonile ukuthi kwenzakaleni abantu kade beshaya bona lama truck addicts bonke baboshi angisho baboshiwe bonke so all I'm saying is understand the issue ukuthi we need to take action
yeah
I'm saying we need to take action kumele silandele imigudu
e right
I think i point lakho should be what is the best way to punish certain people
But now uma ungawelwa yifoni sokuba ngaqoshela bakunikeze.
Exactly. Let me ask ngakubona ngishizwe ukuthi yes.
Ngagijima umuntu athi na yifoni yakhe iwile. Nasi sikhoma sakho. Ngenxa yokuthi abantu
abasebenzisi
bastini basukumile bahlangana benza into ethi asizisebenzele ngoba uhulman has failed.
Within the law, right?
Yes.
Exactly.
Yes.
So ke uthini ngamaphara wangempela?
Amaphara ngempela lawa
kwi-government. I-solution yawo ukuthi avotwe out okwesibili awakhishwe a-identify ubugebengu bayo ajeziswe aboshwe. bazothuka abantu ukuthi ngiye ngizwe ugovernment ethi uya clean up inhlangano but even abantu ababe balwe ku state capture basa home minister namanje so kusho ukuthi ugovernment uyena ongekho serious ngokuthi izwe lethu lishintshe for the better
ayikezwakala ngizothi futhi angibuyele kancane emuva ukuthi if ukuthi bengicela uqhubeke la ethenini okay ukukhuluma ngamanzi wezwakala ukuthi iplan ithini wakhuluma ngomgwaqo right into engikhathaza kunazo zonke emina kunazo zonke ngizophinda futhi ngihleze ngiyiphindaphinda le nto education system ngendlela eyiyona ukubona kwamanye amazwe even siyababona emadobheni even siyababona benza amarofu la ngicabanga ukuthi kunje esibhedlela sinonesi abanolaka ingoba kuvithwa kuvelela isikhala wahamba wayongena umuntu sinothisha ukuthi mikhulume enasenzizele izingane angithi ayibona le abantu basezindaweni egamele babezona angithi ngenxa yokuthi abantu abazenzi izinto abazithandayo yabo abantu abafundiswa ukuthi benze izinto ngezandla awucabangi ukuthi kumele ivele ishintshe yonke lento uma kuthutholakele ukuthi mhlawumbe kwi-any age ufunda u-grade 3, grade 4 uvele kube ne-class specific nje yabona into leyo yabo kumanje ngoba phela uyabona manje ugcwele lababeli laba kuthiwa yini laba kuthenga bona izinto zamafoni ama-Pakistan la bantu bakhombisa abancinga indlela abahafa nayo nalapho umuntu uyangeke bakhombisa abancinga angakwawona
yabona bancingile
yes ifunda sekodwa izingane zifundiswe ukwenza izinto ngezandla don't you think leyo nto leyo ingayirestorisha umnotho yabo ngikhule mina kwenziwa ama-craftwork esikoleni yabo benza ngishanelo yabona nto leyo abantu mina-ke kokwami mhlawumbe kungasatshwa ukuthi angiva sithi umuntu ukuzenzela lethi manje uqala manje umuntu mhlawumbe ufuna ukuqeda u-grade 12 right uyakwazi ukushaya ineshanele ku-5 years ongawuyevasithi abe enza inkampani leyo ethunga amalala ethina ngabe nemali engakanani aphinde athatha abantu abamnyama what do you say nini lani kwenze njani nge-education system ngoba i-mess
eyi wakhuluma into exakile ngempela ngokucabanga kwami le nto iqale kanje ngesikhathi kungena i-OBE i-outcome based education I think yangena ngo-1996
othisha balala emaclassini
ngenhlanhla zethisha
I was already a teacher I was a teacher at that era, the transition era eyafika ngase ngisebenza.
Yeah.
Okay. Before then bekunama subjects akade khona ezikoleni, especially kuma primary schools. La uthola ukuthi esikoleni nenza gardening, nenza needlework, nenza craftwork, kuyaphekwa, niyafundiswa nje izinto eziningi ezithi umntwana mayethunga kahle kuyabona ukuthi this is a dressmaker, this is a fashion designer. So useyayazi indlela yakhe uyiqale phi ka grade 4. Ngoba yayiqala lapho lento ko grade 4 banikhipha othisha niyochelela imbali nibe nezivande zenu niqhudelane ngazo ku instilane iagriculture emntwaneni so ngesikhathi kungeni OBE ngesikhathi kushintsha isystem leya yikhona before kwabonakala ngazi ukuthi lezi zinto zazingenamsebenzi zashintshwa ke kwangenwa kwi system entsha azisekho ke lezo zinto into engicabanga ukuthi lapha ema high school iyenza ukuthi ingane ingayazi direction yayo
one the system want you to have math and science so futhi uma ungayenzi math and science nasekhaya
Exactly. Ingane e-ageini ethile kufanele ibe seklasini elithile. E-ageini ethile kufanele ibe seklasini elithile. Wena thisha noma ungabona ukuthi akakwazi ukubhala igama lakhe
akafunda
ama-sentence amabili noma elilodwa, kodwa leyo ngane kufanele idlule iye kwi-second, kwi-following class, kwi-following grade.
I think
i-reason eyenza lokho ngokucabanga kwami, uhulumeni akafuni ukugcina iy'ngane, akithi iy'ngane ayisafeyile.
Akafuni ukuzigcina
ey'koleni because uyazondla, uzithengela ama-exercise, uzenzela yonke into. So ukuze angahlali ondla abantu ababodwa, abaphume bayozibonela. So that is how I look at it. Ngibona ukuthi okay, ngoba ingane ngempela ngempela phela ingane ayiphasi ngoba ineminyaka u-7 grade 1. Iphasa ngoba kunezinga, sine sasifunda i-education kudala, kwakukhona into kwakuthiwa i-school readiness.
Ingaba nase
ingaba zingane, kodwa ingabi ready umqondo wayo ukuthi ugrasp into efundwayo. Uthola ukuthi failile, noma isina 8 failile. Mhlambi yoziqaqeka isina 9 isiyaphasa ke. So ngoba leyo nto yayekwa isiveli phasi ingazilutho, ingazilutho ngoba iyakhulumisa
le nto,
ubhala inqwaba yezinto ukuthi uyifeyiliseleni, yabo. So kufaneke ingafeyili zize ziyobhajwa kamatric. Uhulumeni kuyima efaka i-focus kamatric. Othisha bakamatric sebefundisa imigqibelo namasonto and iy'ngane ey'funda umatric ungathi ziboshiwe ngoba ziqala manje ukuthi zikwazi ukufunda lokhu kwangempela. Remember ukuthi iy'kole zethu, hey, ezethu iy'kole azikakabi kwi-level yokuproducer izingane. Iy'kole zethu azikakabi nawo nama-library. So ingane iqabuka i-library masise-tertiary. And i-level yehliswa, the standard yehliswa. Thina besiphasa ngo-50% ngama-80s. Manje ingane iphasa ngo-30%. Imagine leyo ngane eno-70% engawazi. Izoba yini, izosebenza phi? Ngoba uma isiwuqedile lowo matric-ke yaphasa-ke yakrema-ke, isinikezwa ama-forms-ke manje seyi-aplayela umsebenzi. Ayikwazi ukugcwalisa ifomu. Ayikwazi ukuba kwi-interview, iphendule kwi-interview.
Ma angifuni ukuqamba, yabo nje bane-internet cafe, uyangivusa umqondo, bayafika la, yabo? Uthola ukuthi ngiyabona ukuthi ayibo uNkulunkulu wami.
Ubona uzesi-83.
Usho yofunda ngoba akasi lutho.
Uzesi-83 wakhe.
Ngibanikeze i-computer ngithi umuntu ngicela-ke, okay, azi-aplayele yena. Akakwazi ngisho ukuyibamba ibhathini ukuthi libanjwa kanjani. Ngifuna ukuya la, angifuni ukuphazamisa. But leyo issue leyo nina nizoyisolva kanjani? Asiphinde kanakaxolo, right? Angigexolisi ukudisturb. I hate ukuthi ngidisturb umuntu ekhuluma. Kunento nje engiyirealizile. Since njengoba ngisho ukuthi njengoba ngine-internet cafe, izingane sifika uthole ukuthi kuthiwa hleze kuthiwa iy'ngane mazenza ama-research, right? Ingane angazi ukuthi ngoba ukuhla bafuna umuze ngisawuphinda futhi. Njengoba idatha liqala umuntu omdala, yabo? So ingane izothatha phi idatha lokuresearcha leto? Thina esikoleni besifunda uthi ufunda ngento yesayensi, awuyazi ngokuthi ime kanjani isikwele noma igaqa, uyayimajini ukuthi ime kanjani. So i-internet access ayikho. Amakhompyutha izingane aziwazi nhlobo. Lakaxolo ithini into, sizoyisolva kanjani leyo problem? Ngoba ngicabanga ukuthi iye yokuqala.
Ayivi ibalulekile ngoba iy'ngane i-computer literacy ayikho nje nasey'koleni, nothisha abanawo ama computer mangabe kusetshenzwa mhlawumbe uthothi isikole sinama laptop awu 3 niyolindana no 27 ukuthi kufanele niphantshe ama marks nenzeni usethe uzuhamba uye internet cafe uyobhala iphepha ngoba sine shortage yezinto zokusebenza njengoba ngisho ukuthi awekha ama libraries akukho ama media center kukho lutho ezikoleni
ncazima uyabona engabi khona ekungaba ngathi ngizobuza kanjani ubuso uyabona njengoba lezi zinto zingekho mina ngifuna ubuso ukuthi ingoba naku zibisa kakhulu noma ingoba naku abantu kumele bas provide ababone isibalulekile phela kabi yabo because nje i internet
kwezinye izindawo ngike ngasho ekuqaleni ngathi impilo yasemakhaya ayifani nempilo yakuma urban ngoba kuma urban uthola ukuthi esikoleni kune internet kune wifi kodwa la ngisho kuyise high school lezo zinto azikho ziyasihluphe
ingane emakhaya fanele u-download izinto
uthenga idata wena kanti kuba izinto ezikhona esikoleni ngabe kuyenzeka ema library bafike bavulelwe benze khona ngoba phela bavumelekile ukuphatha amafone ezikoleni
since wena mawami ukube uthisha ngibuza leyo nto ukuthi since ukube nesa space sesikole ubone izinto zishoda ubani ngoba I'm sure ukuthi nini othisha nihleze lesho ukuthi ayilento iyashota sinama computer awu 3 ubani ovimba lezi zinto ukuthi zenzeke noma ubani ongasiboni isidingo sokuthi zibe khona
lalelake
khona ama norms and standards ezikoleni imali efakwa umnyango per school depending on the enrollment of the school ukuthi anginawo angisawazi ama details ukuthi ingane yinye inikwa malini so kota kubelo sengane ngayinye 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 for stationery for izinto ezisebenza esikoleni njengogesi nama phone nani right bese ke uthisha ke eyashoke ukuthi nakho esikudingayo lento iya kwi
school management team
ischool management team sinothisha omkhulu uthisha omkhulu maseyitholile lezi zinto kothisha faneka ahlangane ne school governing board kusayinwe imali kuthengwe lezi zinto ngeke ukholo ukuthi mina ngake ngasebenza esikoleni la u principal ne school governing board wawungakwazi ngisho ukuthi ucela ushoki akutshela ukuthi awukho uthenge ngemali yakho upolish wesikole kube ukuthi wena uyinuka uma ungapolishile ngoba fanele uthenge ngemali yakho izitsha ezidla izingane esikoleni neinsipho zokuwasha izitsha zazo namabhakete ukuthi bayolanda ukudla kitchen neimfaduko fanele kuphume ephaketheni likathisha ngike ngasebenza esikoleni esinjalo endingenhlanhla leso sikole silakaxolo so inkinga enkulu lapho ukuthi iyafika imali kodwa phela othisha ngithi abazi umuntu owazi uprincipal no chairperson wakhe so ukuthi bayenze njani ingazenzi izinto zesikole kukubona so uhulumeni inkinga yakhe noma ngayiphampa imali athi yena uyikhiphile lapha phezulu kodwa kamonitha ukuthi isebenza ini
iyafika yenzani imonitoring igovernment ihlulekile
okay nongiyezwa
another failure yeah government nje just an interesting fact u Elon Musk ube launcher has a company called Starlink.
Yeah,
Starlink basically is going to be launching on satellites all over nje the globe. Obviously, a country has to allocate ukuthi okay you can it's satellite and yeah, it's covered nathi la.
Yeah.
E South Africa ba manini ukuthi angene. Simply because the kune BEE, right?
Yeah.
So u government needs a certain stake. So it's like when you wanna invest 20 billion, right? Ngase ngithi mina no mina I need 40 million. Do you understand ukuthi isitali because gonna make internet
free.
Yeah. But we pulled up because the ANC and nakhona it's not even ukuthi government wants a stake. No, they want to put umuntu wabo.
Take the rise.
Yeah.
Abantu abakwi government abawona ama visionaries. They don't have interest of people in at heart. But self-centered. It must be about themselves.
Okay. Mina ngiwonto obelivayo ezintweni ezibambekayo. Ezibambekayo ukuthi okay namhlanje sinenkinga kanje, kusasa singayenza kanje. Alright? Ugovernment yasifika. Futhi I believe ukuthi even iMK iyangena in power, right? Still bakhona abantu still abasazobamba izinto because phela abafana abantu. It's not like bonke umuntu obiMK uyivisionary njengoba usho. Sisomba kanjani inkinga la ekaxolo eye internet access eyamakhompyutha njengamanje singenza kanjani ukuthi because phela ngempela ngempela i-crisis le. Yaba njengoba bengichaza ukuthi izingane azifasi ukuthi ama-homework ngokwakho wena. Uthi let's say mhlawumbe ubonisa abantu njengamanje like right ubonisa abantu because uthi masenze njani ukuthi sisolve le nkinga mhlawumbe with government or without.
Ngicabanga ukuthi ngokubuka kwami njengoba dengisho ukuthi iy'kole ziyakwazi ukuthola ama-funds ku-government zingahlulwa yini ukuthi zi-installe i-internet ey'koleni. Ngeke baze bahluleke. Yes. Bangakwenza. Only if ngoba ezinye iy'kole zinawo.
Oh yeah.
Yes, ezinye iy'kole zinawo. Kodwa ezinye iy'ngane zakhona zi-denied.
So do you think if let's say nje if siwumphakathi sithi singakwazi thina ukuthi siwumphakathi siyokhuluma nothisha omkhulu bodi yakhe ukuthi sidinga ukuthi sinawo amandla
lokulungela ninalilungelo njengoba nje kuye kube nama-parents meeting. Yes, yilapho-ke la kuvezwa khona. Akithi kuma-parents meeting uthisha mesha ingane kuyakhulunywa khona kushiwo yonke into ekufaneke ngabe iyenziwa kuthathwe inyathelo. Nalokhu-ke okuzosiza iy'ngane kufaneke abazali bakwazi ukuku-voice out kuleyo mhlangano.
Okay, emazweni mhlawumbe okuvala. Okay, mawami emntu iqolo njengamanje sesiyivala olalele osazoyovota njengoba insuku ziphelile onama doubts onefear one disbelief njengami ongazi ukuthi uzovotelani ungamenza kanjani ukuthi avote amazwe akubalwa bese siyayivala.
Ngiyagqugquzela ngiyafisa ukuthi wonke umuntu kaxola votele iMK. In actual fact, iSouth Africa yonke sithola 2/3 majority. Ngikushiso yini lokho? Umuntu uzothi uZuma wake abanye abantu baye basho njalo. Kodwa into engifuna siyikhumbule ukuthi nge-era kaZuma engenile kuhulumeni kwabakhona ushintsho. And masikhumbula kahle uZuma wangena kune-recession emhlabeni ekwakade inflation global ngo 2009 engena but wazama ngoba ngaleso sikhathi kwakunyuke ngisho ama interest rates kunyuke ngisho ama bond kunyuke yonke into i cost of living yabaphezulu kwashiwo kwathiwa kune recession kodwa wanyusa i employment abantu baqashwa bangalambi kwaphuma i-tender system abantu basebenza kwa-revive mining charter abantu bayithola imisebenzi i-economy ye-country yathi ukuphakama kancane ngo-2015 kade ngenile sekuqala i-load shedding 2015 i-load shedding yaphela kodwa ngo-2012 after the conference yasemangaungi uRamaphosa waba i-deputy president kaMsholozi. Right? Uma e-deputy president uyena ophethe yonke government business. Right? Uyakhumbula ukuthi ngaleso sikhathi uZuma wa proposa ukuthi kuthengwe nuclear eRussia and uRamaphosa together with the DA bamthena down uZuma ngoba ethi akafuni kuphinde kube khona i-load shedding ngoba i-load shedding yenza ama-business angakwazi ukusimama i-country iwele umnotho. Bamthena down bebeka izaba ezingekho. Uthe mayisengenile ke uRamaphosa ngo-2018. By the time uZuma eshiya wonke ama-state enterprises ayephila. SAA was there, IPRASA was there, ESCOM was there, DENEL was there, SABC was there, everything was there. Kodwa wangena uRamaphosa, all state enterprises collapsed. Ehlangene noGodane, right? So uZuma ke njengomuntu osena umlando okuyena umgogodla weMK owunjiniyela ozobe elungisa izinto behind the scenes kwiMK bekhona abalida eParliament bethatha ama instructions ukuthi kwenziwa kanjani guide sinethemba elikhulu ukuthi ngoba sihlupheka kanje nabantwana besibangasebenzi azovela amathuba emsebenzi and uZuma njengomuntu owasifaka kwiBRICS bake bazama ukusikhipha kodwa iBRICS ilona themba lethu as South Africans and iAfrika yonke iyahalela ukungena kwiBRICS ngoba ibona thina ukuthi sine asebona abantu bokuboleka ko-IMF akusebona abantu bokuboleka ko-World Bank asebona kodwa ngoba uhulumeni ebesinaye umuntu ongena backbone ubeyenza lento ingafa awukhumbuli nje kuthi uZuma uboleka u-500 billion awukhumbuli kodwa wangena kune-recession instead yapick up imali khona la ngaphakathi so yingakho ngithi mina uma singavoteli iMK iy'ngane zethu zizoyithola imisebenzi imizi yethu izokwakhiwa abantu abezuhlala odakela khona abantu la kaxolo ama-RDP houses awekho awafiki afika ngama-chance khona abantu abahlupheka ngempela abangenawo ama-RDP houses. The only thing abakwazi ukuyakha ama-toilets emgodi lawa angafuneki. So ngicabanga ukuthi ngokufika kwe-MK iphatha izinto ey'ningi yizoshintsha. So ibona imigwaqo ishintsha, sobona abantu business. Sinabo small business la kodwa abapropi ngoba instead kuthi kuyila emakhaya kube kufika abantu bokufika. Bezovula iy'tolo and baxhasiwe labo bantu baxhasiwe hhayi ukuthi wena uma ucabanga nje uwela umngcele ngama-chance bese ufika la usunamamiliyoni usuvula iy'tolo usuhamba ngey'moto you must see to it ukuthi labo bantu baxhasiwe somehow by our own system basebenzisana nabo so zonke lezo zinto izinto zoku-addresswa abantu aba-illegal abakwazi ukushushumbisa ama-drugs manje emakhaya kade engekho ama-drugs esemadolobheni manje emakhaya iy'ngane zidla ama-drugs and adayiswa khona la emakhaya so yizo zonke izinto ekufaneke zi-addresswe i-MK so ngisho ukuthi uma singayivotela ke siyinika ithuba uma ingakwazanga ukulungisa le zinto kulo 5 years sesingayishintsha-ke ivoti lethu kodwa I strongly believe ukuthi umsholozi can turn things around
better
wow hayi siyabonga kakhulu siyabonga mancunga siyabonga kakhulu